Zimbabwe ḽo no ḓibva kha muṱaṱisano wa u lwela u tamba kha tshiphuga tsha lifhasi nwakani. Fhedzi vha na zwine vha khou tambela zwone. Vhafana vha ḓo tamba na thimu ya ḽa Zimbabwe i sa faniho na ye vha tamba nayo kha mulenzhe wa u thoma, vhunga vhatambi vha tshi ḓo vha vha khou ṱoḓa mugudisi muswa vho mapeza vha tshi vha nanga kha mitambo ya tshiphuga tsha mashango a Afrika. Zwenezwo ndi zwone zwine zwa ḓo ita uri vhafana vha si tou ṅwata ho fhola.
If you see the selection of Zimbabwe, there are a lot of local players, so I think the coach will try something. This is his last training game before AFCON, so he will try and see what players will be maybe able to go with him to AFCON in January.
Ndi lunzhi timu ya vhafana i tshi tamba zwavhuḓi kha thonamennde dza mufuda uyu, fhedzi ya laṱa mulenzhe kha mitambo ya u fhedza. Fhedzi vhatambi vha ri vho no guda u bva kha phoso dzo fhiraho.
For sure we want to do better, we want progress in our team, and then we'd have loved to go to AFCON for the second time, and that's not the situation. But at the moment we will want to do better than that.
Vhafana vha ḓo tea u kunda kha mutambo uyu vhunga Ghana vho tou tsinzinzi navho. Vho Brush vha ri a vha khou vhiledziswa nga mvelelo dza mutambo wa Ghana vhane vha khou ḓo pfa na maanḓa na Ethiopia.